Reka tubashimire cyane ko mukomeje kugenda mubana natwe ari nako kandi dukomeza kugenda tubageza andi makuru menshi agiye atandukanye. Safari nyubaha reka tukubwire ko yavuzwe cyane mu minsi yashize. Ubu ngubu reka tukubwire ko yasabiwe gufungwa iminsi 33. Safari uherutse kugaragara mu mashusho aniga Dasso, reka tukubwire ko yasabiwe gufungwa iminsi 33. Yitwa Safari George ndetse yagaragaje arwana n'umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano Dasso, yasabiwe gufungwa iminsi 33 y'agateganyo. Umugabo witwa Safari George uheruka ndetse kugaragara mu mashusho ariko ni umukozi w'urwego rwunganira uturere mu gucunga umutekano Dasso yasabiwe gufunga iminsi 33 y'agateganyo n'ubushinjacyaha. Iyi minsi yagisabiwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 Nzeri 2021 mu rubanza rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare. Iyi ni Imboni TV. Reka dukomeze kugenda tukubwira ko muri uku kwezi gushize inkuru zaranditswe ndetse abantu baravuga ko umugabo witwa Safari George wagaragaye mu mashusho ni Gadaso agatabaza nyuma yuko we n'abandi bayobozi mu nzego z'ibanze bari bari kugenzura niba nta baturage bakiragirira ku mihanda ndetse bagasakirana n'inka za Safari George wari uragiye ku muhanda mu murenge wa Karangazi. Dasso agaragara kubita umushumba wari uragiye izo nka. Nyuma kumvikana amajwi bavuga ngo bajye gufata n'umusaza witwa Safari George, mu kumugeraho Safari George yahise aniga Dasso amutuwa kajwiga undi aratabaza. Nyuma y'imirwano y'inkundura hakurikiyeho guhagarika ndetse mu nshingano Dasso wagaragaye muri aya mashusho hamwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musenyi ufashe aya mashusho kuri Safari George wagaragaye aniga Dasso yatawe muri yombi akaba yagejejwe imbere y'ubutabera kuri uyu wa kabiri. Reka tukubwire ko ubushinjacyaha bwagaragaje ko Safari George akurikiranyweho gukubita no kubangamira inzego za leta ziri mu kazi ndetse babiheraho bamusabira gufunga iminsi 33 y'agateganyo kugira ngo hitegurwe urubanza mu mizi. Reka tukubwire ko ku ruhande rwa Safari George ndetse yireguye avuga ko atigeze atega Dasso nk'uko ubushinjacyaha bwabivuze. Yavuze ko babanje kugunzagurana akaza kumwigaranzura ndetse akamujya hejuru. Yavuze ko ibyo yakoze byose yabikoze yirwanaho nta migambi bwo kurwanya inzego za leta yari afite. Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rwatangaje ko isomwa ry'umwanzuro ndetse kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rizaba tariki ya 9/2021. Safari George reka tukubwire ko yatangaje ko yarwanye na Dasso gitabara kuko yari atsewe kandi ngo bari bafite gahunda yo kumuhondagura. Ini Mboni TV ni umuyoboro mugari w'amakuru mashya kandi wagezwe cyane 5/5 tubana namwe no mu yandi makuru menshi agiye atandukanye. Reka twakire ibitekerezo by'abanyarwanda ari nako kandi dukomeza kugenda atubageza andi makuru menshi agiye atandukanye. Muri comment wakwibaza ngo ese Safari George yararenganye cyangwa se Safari George agomba guhanwa n'amategeko? Ingi ni Mboni TV, turakire ibitekerezo byanyu ku mbuga zacu nkoranyambaga Facebook, Twitter ndetse na Instagram hose ni Mboni TV. Maze mukomeze kugenda mugubwa neza cyane. Imana ikomeze kubarinda mukomeze
urakoze Jeffrey Katia Here uyavugwa muri Afrika. Umunya politiki atavuga rumwe na leta ya Sao Tome Vila Nova yarasinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Carlos Vila Nova yari umushikiranganji ajejwe inyubako muri Sao Tome yatsinze ku majwi 57.3% by'abitabiriye ayo matora, mu gihe Guilherme Posa da Costa yari ashyigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi we yaronse 42.86% by'amajwi. Vila Nova wafise imyaka 79 muri iki gihe azosubirira Perezida Evaristo Carvalho yahisemo kutarondera ikiringo cya kabiri cy'imyaka 5 cy'amabanga y'umukuru w'igihugu. Sao Tome ibonwa ko ari akarorero keza ka demokarasi mu kigobe cya Guinea. Muri Afrika kandi Saadi Kadhafi, umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze atwara Libya, yarabohowe ejo ku munsi wa mbere. Leta afata kibanza ya Libya yabitangaje ejo ku wa mbere nyene. Saadi ubu afise imyaka 47, umuhungu wa gatatu wa Kadhafi yarekuwe inyuma y'ingingo sentare yafashe haraheze imyaka itari mike. Ibimenyeshamakuru bitari bike muri Libya byavuze ko aza yaramaze gufata indege yihuta aja muri Turukiya. Ubutegetsi bwa Libya bwatangaje kandi ejo ku munsi wa mbere ko harekuwe n'izindi mbohe zirimwo uwahoze ajejwe iperereza ku ntwaro ya Kadhafi, Ahmad Ramadan, umugwishirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya wavuze ko iri bohorwa ryabo bahoze mu ntwaro ya Kadhafi ari intambwe ishobora gushikana igihugu ku bwiyunge.
Washington ijwi rya Amerika
Mwevugwa mu makungu muri Afghanistan abanyeshuri bo mashure yisumbuye barasubiye gutangura kwiga ejo kuwa mbere inyuma ya aba Taliban bafatiye ubutegetsi mu mashuri amwamwe abafise igitsina gore baratandukanijwe n'abigitsina gabo hakoreshejwe ibitambara binini canke ibibaho bibatandukanya mu isomero ibibera mu makaminuza n'ayandi mashuri muri Afghanistan biriko birakurikiranirwa hafi n'ibihugu rutura ni nka kimwe mu bimenyetso bizokwerekana by'ukuri ivyubahirizwa ry'agateka ka bakenyezi muri iki gihugu abatalibani baherutse kwigarurira bimwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi byavuze ko gutanga imfashanyo no kwemera ubutegetsi bw'abatalibani bizokwisunga ingene batwara igihugu harimo nuko bafata abakobwa hamwe n'abakenyezi abatalibani muri Afghanistan bavuze ejo ku munsi wa mbere ko baganiriye na Pakistan kugucungerera hamwe umutekano harimo n'ingingo zikenewe gufatwa ku mbibe z'ibyo bihugu bibiri mu kugwanya abaja gukora iterabwoba muri Pakistan intumwa za Pakistan zari zirongoye na General Faiz Ahmed umukuru w'ikigo kijejwe iperereza Mujahid yavuze ko abatalibani babemereye ko atanumwe azokwemererwa kuzokoresha ubutaka bwa Afghanistan mu kubangamira umutekano wa Pakistan mu gihugu cy'Ufaransa umufaransa yabaye rurangiranwa mu gukina amareresi cyangwa sinema Jean-Paul Belmondo yitavye imana afise imyaka 88 y'amavuko urupfu rwiwe rwemejwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umushingwa manza wiwe inyuma y'imyaka 50 yaramaze muri uyo mwuga Jean-Paul Belmondo yakinye amasinema arenga 80 Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yanditse kuri Twitter ko Belmondo yari itunga rikomeye ku gihugu kandi ko abafaransa bose bamwiyumvamo
Aloise Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ku murongo wa FM kwijana na kane n'ibice bitatu naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na metero 41 ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika turabanza ariko muri Guinea aho abasirikare bahiritse Alpha Conde ku butegetsi ejo bakoze inama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo impuguke mu bya politiki zirasesengura ibibera muri icyo gihugu
byatwawe n'Abongereza ibihugu byatwawe n'Abafaransa uyu munsi usanga hari ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa tugikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze
uwo ni Frederic bamvuga inyumvira impuguke muri politike n'imibanire y'ibihugu wigeze kuba vice president wa mbere w'u Burundi naho muri Tanzania abana b'impunzi z'abarundi barenga 1500 batangiye gusubizwa mu ngo bakuwe mu byaro bari baragiyemo amakuru arambuye ni mukanya turabararitse Ishyirahamwe Save the Children rikora ibyerekeye uburezi mu nkambi y'impunzi z'abarundi irinduta muri Tanzania ryatangiye gusubiza mu miryango abana bagera ku 1500 batorotse inkambi bajya mu byaro bitandukanye inkuru ya James Jovin umunyamakuru w'ijwi rya Amerika urinduta muri Tanzania
Umuvugirizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta Bwana Jamali Abdallah mu kiganiro yahaye ijya Amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi muri zo harimwo ubukene mu miryango
katika kipindi cha mwezi utuseme
muri kuno kwezi turimo turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi